Banyeni chubairo banyakuwa wanamwa kunzi mwese kumose mwuyu kandi nyabura bibaza bati none migambi utuzaniye niyihe ndibatangaze nta migambi mfise nisangije kuko mugambi numwe gusa kuri eklesia nzima wo kumweranda papa Yohani Paulo wa kabiri yabitwibukije mu kutwinjiza muri kikimbumbi cya gatatu kuva Yezu avutse umugambi w'ubutumwa ubwo ari bwo bwose muri eklesia no gufasha abantu kurondera ubweranda mu kubana mu rukundo kuri iyi si kugira ngo baze bashikira ubwami bw'ijuru uwo mugambi ndazi ko ari nawo waraje ishinganye n'icyubahiro Musenyeri Evariste ngo yagoye yahora arongoye diyoseze nkuru ya Bujumbura kandi dukengurukira cyane kubwira n'ubwitonzi yayoboranye iyi eklesia ya Bujumbura kandi mu bihe bigoye musubire muze tumukengurukire ndakengurutse kandi ko yamaze kunyemerera kwa kibangutse ko no mutuma kandi kwa zongamburukira ngakenguruka nuko yemeye kwa zoza ramfasha muri ibyo byose azi aho yarabigejeje uyo mugambi rero wo kurondera ubweranda mu kubana neza mu rukundo no mu mahoro niwo ntumwe kubandaniriza aho wari ugeze kugira ngo bikunde